Wanaume wajenzi tuendelee.
Ndio mzee, ndio mzee.
Leta udongo mzee.
Feel very protective of my land.
Sasa, samahani. Hapa inabidi ije tofali.
Guys, it's kind of filling as he goes.